Yebo. Ubona nje ngisela nje ngizokhombisa lezi fakashi. Fakashi ukuthi ngizibona ukuthi umkhombe lapha ehlathini uyaye ukhipha amakhizane uhlakaniphile ungena odakeni ulale phakathi odakeni. Umkhombe ke lowo owenza lento sikhathi ukhipha amakhizane uqala ungena odakeni uthi ungangena ke odakeni bese uhlala lapho udaka sizolupholisha ke lapho kuze kuphume la amakhizane njengoba niyabona nje ngithi niyabona nanka amakhizane nanka akhona lapho odakeni iqiniso leli elishoyo khona-ke okwenziwa umkhombe lokhu umsebenzi wawo ukuphumuza umsimba wawo kahle kungabe lokhu uhlushwa ngamakhizane usebenza lowo msebenzi umkhombe usile ekhanda lapha ngoba wenze esigogeni wenze etsheni